verse 14. Hallelujah. Amen. Only thing now.
Hallelujah. Amen.
unzima ukuthetha emveni komuntu omkhulu utata besebulele bathandekayo nami ndiyabulela andithethi mazamaninzi kodwa nam ndiyathetha bathandekayo ndiyabulela isipho senu sayizolo uthi fanisikelele bathandekayo haleluya ngoba bathandekayo sifundisiwa apha ekhaya uba xa sekuthethe umntu omkhulu wena usathethi haleluya usakowuthi namavesi emveni komntu omkhulu alibonke abantu kajesu ukuthula abathandekayo kodwa ndithi nje ndiyabulela
Umahebhe chapter 12 verse 14. Phuthumani uxolo nabo bonke nobungwele.
Uyeke kanjalo. Uphinde futhi ungedluli apho nabo bonke. Ungavula apho kunabo bonke. Ukhona ikhoma ekhona kuya.
Phuthumani uxolo nabo bonke nobungwele.
Ukuhlale phansi kanjalo. Uzilingene ukhona manje. Akekho nomunye umlinganisi. Amen. Tatudama ufunde tata ngifunde olunikhoyo. Ndazi nokunekhomana naye.
Hlalani ngoxolo nabo bonke abantu.
Amen. Yeah, phinde.
Hlalani ngoxolo nabo bonke abantu.
Amen. Lukhona emlungwini futhi. Olwini. Ewa.
Zamelani ukuthula nabo bonke.
Zamelani ukuthula nabo bonke. Haleluya. Alibonke igama lika Jesu. Uthule ekhaya. Bathandekayo ndininika umphako ngokuba ligoduke nawo. Haleluya. Abanye bayahamba phambili, abanye bahamba ngomso, kodwa ndininika umphako khala phakade. Apha bazalwana khalelihle. Umbhali wale ncwadi uthi Phuthumani. Phuthumani uxolo nabo bonke. Phuthumani, Phuthumani. Alibonke igama lika Jesu. Haleluya. Ngibona bathandeka xa silambile sonke apha silobe silambile sonke apha kwekho umuntu apha esenta ukuvele umuntu phaya silambe sikhonqoleka. Athi nasi sonke nasi sizosuka sonke sizoba ngumashiwa uya kwesa sonke siyothatha ntoni bathandeka na kube ngulofu ushumana qa. Alibonke igama lika Jesu. Uphuthuma ukuqamba into ngenayo uyayiphuthuma le nto bakube nayo. Usona bophezu uthula bathandekayo usathana abazalwane uyakwazi ukulema uxolo uyalema uxolo emntwini uyalema uxolo emzalwaneni uyalema uxolo haleluya lungabeliphi uxolo ekhaya usona bophezu haleluya banoxolo nomzalwane ube noxolo notata wakho ube noxolo nomama wakho ube noxolo nenkosikazi yakho ube noxolo nomyeni wakho ube noxolo nalo kuphela uyenze uba umntu uhleli kanti angasixoleli yena uqoko uhleli angasixoleli xa imandazi bona athina angasixoleli kuthiwa phuthuma uxolo nabo bonke nawe uqoko zixolele ukuthi akukhona umntathu ohambileyo olisile ibandla haleluya notata lisile ibandla kekho uhambile umntathu osemdala nabo enkonzweni siyamthanda sonke siyamthanda kodwa kuqabanga beningekho ekomitini nokuye kwakhona ikomiti le ihlangene apho esekethi kwahlangana of Masa wa kubeka lo mshumayeli wathi kungcono ndiyokhonza esiyoni. Kunale nto kunesi simo. Haleluya. Kungcono ndiyokhonza esiyoni. Amen. Ndabole imoto nkosikazi nje. Ndicela uhamba ngemoto ba ali ali. Ba nishumayela namali. Ndo nemali nkosikazi. Ndibone nkosikazi wamdi petrol. Ndikhalela nge imali 150 enkulu kakhulu lo bhasi. Ndagalela ndafowunela omnye utata. Kuthiwa mntata nofuya umshumayela uzamshumayela ngoku. Ndathi tata ndicela undiphaa. Siyahamba utata ndasesemtata ozibani bani. Uba bendingekho ekomitini ndiva kuthiwa uhambile. Athi uthunywe ngumfundisi ubuya apho. Ndithi hayi ndithunywa ngumfundisi. Kodwa ndibuhleli nje ukuba mandike ndiyothetha na. Alibonge igama lezethu. Ndamfowunela sisendleleni. Tata uphi na? Wathi ndisemzimkhulu ndibuye eMaritzburg. Kungo-8 ebusuku ngelo xesha. Wathi ndisemzimkhulu ndibuye eMaritzburg. Ndithi tata siyakwakho ndifuna wena. Uthi ndifuna nto andinifuni apha andinifuni. Alibonge igama likaJesu. Haleluya. Sasaye safika sohlala. Sahlala 8, 9, 10. Wathi bazobe 11 wafika. Fika ngemoto yakwafika ipapa. Afika ithizile lanto, afika ithizile. Ayiba umuntu ohlabelele, afuna ngahlabelele, afukulisa nje. Haleluya. Sasukuma sathandaza. Abazana sona athi nifuna na. Matshoba nifuna na. Funa na. Ahlala phansi, dada, ahlala phansi, ahlala phansi. Andifuna ukunibona. Amen. Kanti tata, hayi andithunywanga ngutata, andivanga futhi ndivakwanga bekomitini beningekho ekomitini. Ndiyacela tata, ndiyacela. Haleluya! Ndicela tata, ndicela tata, ubuye. Noba bekwenzeke ntoni kodwa ndicela ubuye. Kodwa ngeke kaloku usolisebenzela ibandla kakhulu. Ootata uzibanibani nootata uzibanibani baphenduke kuwe noozibanibani baphenduke kuwe. Haleluya! Wathi Matshoba. Uyathetha wena. Uthunywa ngumfundisi, ndithetha ndithunywa ngumfundisi. Ndicele ndithatha nofuya masize, ndithatha nofuya ndixelele inyani for nawe. Haleluya. Hayi sanasithi, samshiye njalo utata wathi ndiyeziyoni Matshoba, ndiyeziyoni. Samshiye njalo. Wathi hayi kodwa ndiyabulela le nto niyenzileyo, nenze ubuzalwane kodwa nizondiphelela. Kodwa ke mna ndiseligqibile ngeke. Into bendingekho ekomitini, indlela endiphathwa ngayo kakubi ekomitini mna. Thithi tata hayi. 1, 2, sadlula ivekana esithile. Usalo phezu. Hayi vikhala fontre. Haleluya. Wathi lo tata Matshoba ungaze uyeke le nto nanini na nabani na le nto ubuyenzile kuntu. Haleluya, ungaze uyeke noba sakubika ngala, ungaze uyeke le nto yenze kumi. Kodwa haleluya, nanini na ndiyabuya. Ayibonge igama likaJesu. Haleluya. Amanje nakadibana naye sekuya emisini, ngoku sekuya emisini. Uthi ndifike ndakhuluka ngedolo nokhuluka ngedolo nam. Ndacela uxolo kutata, ndacela uxolo nam. Ngeke ube sandicela nasekomiti, ndicela uxolo kuwe tata. Amen. Kanti, haleluya. Ecela uxolo njalo kwinyanga ezayo umfundisi uyatshintsha. Uthi utata Matshoba ndincedile kakhulu ndalo fuya. Uba ezoshintsha utata ndingacelanga xolo, bendizobathini uba ndiyayazi kakuhle uba imfikelelo ikulo mntu ongaphambili. Haleluya! Ndiyayazi uba kodwa bendisenomsindo, bendisagcwele umsindo. Alibonge igama likaJesu. Phuthumani uxolo nabo bonke. Ndibonge igama likaJesu. Haleluya! Awuphuthume uxolo, uya noba umntu ungakanani kuwe, uya noba mncinci nomdala. Aleluya. Aleluya uxolo. Kwingozi bazalwane ngamxolela omnye umntu. Sizoyifunda naleyo. Kwingozi. Aleluya. Hallelujah. Amen.
Sufana no tabao, and another, no, 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 no,
usudaba wami adathe nezidlele zakho fuzu daba wami kwashiwa kwakho fuzu daba unamaqondi kahle unoba sofike wena ekhaya fike wena ekhaya ufike oh nakudaba ufike kwathi sesasifike phambi kwakho onkosi yami hayi ke ubaleka namakhaya ubaleka yonke into ufike udaba wami namhlanje siba nomolo nabantu bonke Zilukudla haleluya ningabolela na bonke abalaze kodwa nomthandazo walapha ekhaya kodwa hlalani phansi hlalani lungisanani bonke abalaze hlalani phansi lungisanani halibonke abalaze haleluya unzima umuntu ongena xolo bazalwane
Amen.
Hallelujah. Who's the Goba. We are the. Hey. Who's Banbano calling? Who's the Nantai? And bully so me a call, and bully so me a call, and bully so me a call. In the one, my team motto, I am. It is back, yeah. Amen. Amen.
Matthew chapter 6 verse 14.
So much.
Kubaqali dini baqolela abantu iziphoso zabo.
UJesu wabithethelela izono.
Believe
yakho siyabuya inkembezi dadukele ngicela uxolo dadukele ngicela uxolo cela ngixolele mzala ngicela uxolo haleluya cela ngixolele phela cela uxolele hawu tata ngade kuze wena kumi ngade kuze wena hayi umuntu ushile manje sokucela uxolo kuwe ngibona igama lika Jesu emthweni ngoba uyaphumukele uyaphumukele athi yo hayi hayi bazala and that's what it's about today. Don't much over. Don't say that. The wounds in my own. Who's the wound? What's the wounds are not? Who's the wound? What in? How to tell you? No. What woman? Why woman on the arms are not? And if woman, amen. Phuthumani ko. Phuthumani don't never tell the Ghana.
Oh.
Hallelujah. Where's the number tell the Ghana? The latest thing came. Now people tell the Ghana.
Chapter 6, verse 14. Ubaqali tibaqolela abantu isiphoso zabo.
Ewe.
Uyisho semazulwini woniqolela.
Imadala ufuna ukuxolela. Kodwa wena uqolile. Ubani ufuna ukuxolelwa nina isiphoso zenu? Uyise semazulwini. Qala ixolele kuqali nina oyiphinde naliphinde ya.
Ubaqali tibaqolela abantu isiphoso zabo.
Ewe.
Uyisho semazulwini woniqolela.
Uyisho semazulwini. Wona ithini bathandekana igroup yabantu abasha ntombi ayisuka hayi no abangathi afika umntana naye phaya esidla vele kukona igarashi okele kuphume wonke umntu aphume bayosilisa khona abantwana atoi hayi ome mapawena andifuna ukufota abantwana Wala sekwa ibhuti yakhe lo mzalwane wayisola kulo mzalwane umntana abanzanga thathe wabhuti yakhe wathi isola kwani akathethi futhi haleluya qolela qolela abantu bonke qolela ithini because of 15 uthini send here
ithini baqolele abantu zosabo
ewe
uyisho semazulwini woni qolela na ngabaxolela abantu isiphoso zabo lo yisho ke angayi kunixolela isiphoso zenu
xa singena ekhaya sibona uJesu laphaya sojabula sebesolekile by 2 sisele si 6 ukhona amageza phaya ekhaya amageza haleluya ayingena umusi abantu basemtshato ngo ukwangena umusi wathi hey abantu basekhaya abantu bakamama ninenza njani ninemoto nonke apha ekhaya lishiswa lilanga phaya estation nikhona le this is one ngola kangaka this my moto kazime apha sithi hayi yini masinama amarhathu somadoda funa zizinqangqatha zithini haleluya uthi ndisuke nje ngasizishumi phaya kumvangeli wam nabesendibwena ukuba babeka abafowethu ebelithanda ebezondilanda ngemoto apha alibodithi sisi ngowufowunile ngaba kalima ulibele ukufowuna njena kuphela alibonke makodwa ufike wagwaqaza sisi kophungiti unkosikazi makodwa wapha ekhaya omkhulu fumaza hayi omnikiti wathi thobo lo wathi hayi kodwa sekhaya kodwa funeke ndingxole funeke ndingxole khona amaqwaqaza njalo haleluya kodwa wena yamkela kolela 17:18 inkosi yami uthi ni 17:13 siyakhe ya
imisekeliso chapter 17:13 obuyekeza obubi esikhundleni sokulungileyo abuyi kusuka obubi endlini yakhe.
I think that I do need a map of genuine damage in
that. So say, as who can tell you,
Ophindisela obuhle ngokubi, ububi abuyi kusuka endlini yakhe.
Ububi abuyi kusuka endlini yakhe. Ophinde ngiqale, ya.
Obuyekeza obubi esikhundleni okulungileyo. Abuyi kusuka ububi endlini.
Yeke kusuka ububi, zobona. Haleluya Jesu. Suka uThixo ungakalungisi. Amen. Kodwa ngicela uThixo solungise inkomba, kodwa sobona sethethile kuwe. I'm going to go to the house. And they are born. We are not going to be able to do that. But no, we will cover the top of the corner. We will cover it. Yes, yes, we will cover it. That's why I have been here. I come out. I did the network. And to own the liberty for the network. I've been sitting here. What are you going to do? Why are you going to do it? Is a few good school in there. Is a few good in there. I'm strong. Not to turn up those guys. I need so that. And take a number. I should pull my foot. I put my same seven in a book. I'm like, what did you say? I saw you doing that. I said, we're my land. I was that. You're a cool eye. The light. I'll go come like this. Oh, cool. I better pin the foot. And pin the foot. I feel that easy. I don't know what I'll do. I won't come out of this.